bu'aa dadhabbii kootii dabalatee gargaarsa gaarii baankiin kiyya naaf godhe ayyaanni har'aa kun anaaf gammachuu yeroo sana yeroon jalqabe. Keessan dhugoomsuuf baankii hojii gamtaa Oromiyaa waliin hojjedha.